mukapita kunyumba akakakufunsani kuti kumaliro wa gwanda chakwamba mutu wa uthenga udali wakuti chani mukawawuze kuti imfa sidzembeka. Mkulu wina anali mfumu amati akalota maloto zimene walota zija zimachitika. Ndiye tsiku lina usiku adadzuka ndiye akumuza mkazi wake kuti mai ndalota kuti mawa 12 o'clock ndiphedwa ndi njati. Akazi wawo adamba kulira chimene chidawaliritsa nchakuti bambowa chilichonse amataka lota mbuyo muchimachitika. Ndipo wauza kuti ndalota kuti ndiphedwa ndi njati 12 o'clock mawa. Mai waja adadzoti no mawa ikakwana 12 o'clock ndikhawa masiye ndi adamba kulira. Komano maiwa ndi bambowa adapatsana nzeru. Bambowa chakwauza akazi wawo kuti mai ndine mfumu musayiwale. Chimeti chite ndita nitsanya matanga onse mudzi muno ndikuti antiteteze ine sindituluka nyumba muno iya. Ndiye bambo aja adakhala mu nyumba naitanitsa mudzi onse anyamata adabweretsa dzida ena dzikwanje ena dziphonga ena mivi kuchinjiriza mfumu yawo. Mmene nthawi imati 10:30 adamva kutali kuli phokoso njati 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 ndiye phokoso lija lidamba kukula. Mmene mati 11 o'clock phokoso lija lidamba kumamveka kwambiri. Mmene mati 11:30 phokoso lija lidakulira kulirabe. Kena kamene mati 11:40 anyamataja adona njati ikubwera kunyumba kwa mfumu nadziwa kuti no njati ija amati iphe amfumu aphedwa ndi njati. Njati yake ndi imene ndiye anyamataja adamba kulimbana nayo itafika pa nyumba pa mfumu mwachisomo njati ija idaphedwa. Mene monthawi iri 11:55 ndiye mu nyumba mene muna mfumu vamva phokoso panja la chisangalalo kuti njati imene mafuna kupha amfumu wathu yaphedwa 12 o'clock isadakwana. Ndiye mfumu adasuzumira pa window kuti kodi nzoonadi njati imene mafuna iphe ine yaphedwa. Ndiye adaona kuti no njati ija yaphedwa amfumu ndi chimwemwe. Mene monthawi iri 11:55 ndituluke ndikaone njati. Ndiye akutuluka tsopano kupita kukaona pamene pagona njati imene yaphedwa imene anayirota iwo wataphedwa ndi njati 12 o'clock. Ndiye mmene akutuluka mmene mo iri 11:55 mmene akutuluka njati ija chifukwa kuti potemedwa temedwa magazi adatayikira ponsepo amfumu aja adaterereka ndi kukagwera nyanga ya njati. Mmene mati 12 o'clock amfumu adaphedwa ndi njati. Ndufuna nitanthauze kuti oyera ntima masana wano imfa sidzembeka.